Coward!
Ke mo nyenye nyomo go rona re ke le Botswana bana e bile le kgosi ya me e tswa go gammangwato ha re mmona a bile re khona mmona ka mathornya me mogolo motsadi o tsile ka kwano go molemo ra itumela ke tsa gore gape ga ke la re lata ka bo ntse le na le rona e ja re bo ke itumetse tsa di ke a le go botsa le go ntetala thaba thu ya bona gore ga se ka ga no go bua ka teng gore e banna ba lega ba rote e na le moya wa lorato ke a leboga thank
you
ke bidio ya molefeke wa gile sa
okay so tatano ke bona ba le excited le itumeletse go bone re Khama so ke se go itumedisang thata thata
tota ke motsadi o ne a eteletse lehatshe the state so go botlhokwa thata e le motsadi one of bogolo wa lehatshe be re ntse re mmona ka kwalo kase boleng ja gore a botlhoka mo lehatsheng la rona
onore meine ke mang kanao
molefeke wa gaile se
okay ke lantha o motshwara ka letsogo
no it's not the first time ke motshwara ka letsogo sale ke motshwara way back bina traditional ko mabela a tudi
okay
ena kwa itsewana go nthona a nthutike na nthutileng helicoptera go mpega disa ka gore go helicoptera go bina traditional
okay no thank you
ke a lebogang tsosedimo